Molweni, ngusivelo. Namhlanje sizojonga i-expressions ne-equations. Thina siqhele ukubona izinto ezifana no-23 udibanise u-5, heze ufumane u-28. Okanye u-2 umphindaphinde ngo-7, okanye u-3 uthabathe u-4. Kule mizekelo siyayazi uba sisebenza nawaphi amanani. Xa sisebenzisa i-algebra, siqalisa ubona uba kukho izinto ezifana ne-variables. I-variable yinto ebekelwe ubonisa uba kukho inani elitshintshayo, okanye mhlawumbi inani esingalaziyo. Masithi ndino-x, kuye sizodibanisa u-5. Lena yi-expression. Ixabiso lale expression lingatshintsha. Loo nto ixhomekeke ku-x. Uba u-x ulingana no-1, sizoba no-1, kuye sidibanise u-5, impendulo yethu ibe ngu-6. Uba u-x ulingana no--7, sizofumana u--7, udibanise u-5, impendulo yethu ibe ngu--2. U-x yi-variable, ngoba angalilo neliphi na inani. Le nto injena siyibona kwi-equations nee-expressions. Kufuneka nimqonde umahluko phakathi kwazo. I-expression ngamanani nje abhaliweyo. La manani awalinganiswanga namanye amanani. Uba loo expression ine-variable, loo nto ithetha uba ixabiso lelo expression lingatshintsha. La x dibanisa u-5 ngumzekelo we-expression. U-y dibanisa u-z umzekelo we-expression ene-variable zodwa. U-y angangu-5, u-z abe ngu-2. Singafumana u-7 okanye u-y angangu-0, u-z abe ngu--2. Sifumane u--2 njengempendulo yethu. Kwi-equation, into esiyenzayo kukulinganisa i-expressions. Ngesingesi, u-equal umele ukulinganisa. Kungenxa yaloo nto beyibiza i-equation, ngoba siyalinganisa. Umzekelo, mhlambi, uno-x dibanisa u-3, ulingana no-1. Kulo mzekelo, linye inani esingalaziyo. Loo nto ithetha uba singalifumana uba leliphi elinye inani elifunekayo. Yintoni onoyidibanisa ku-3 kuze ufumane u-1? Ku--2, loo nto ithetha uba u-x wethu ulingana no--2. Niyabona phofu uba la manani u-x anoba ngawo ayacutheka xa sisenza i-equation. Omnye umzekelo ngu-x dibanisa u-y udibanise no-z. Loo nto ilingana no-5. Asixelelwanga uba u-y okanye u-z ulingana nantoni. Loo nto ithetha uba singanenqwaba yamanani. Kodwa ekugqibeleni kufuneke sithi xa siwadibanisa sifumane u-5. Masithi u-y ulingana no-3, u-z ulingana no-2. U-x ngeliphi inani? Sino-x, kuye sizawudibanisa u-5. Loo nto kuzofuneke isinike impendulo ka-5. Ekugqibeleni siyabona uba u-x wethu kuzofuneka alingane no-0. Eyona nto ebalulekileyo ngalo mahluko phakathi kwe-expression ne-equation yile nto iza kwenzeka kwi-variable. Kwi-equation, i-variable ingalilo noba leliphi inani. Hayi, tshini ndiyaphosisa, kwi-expression ingalilo noba leliphi inani. Kwi-equation, i-variable ixhomekeka kwamanye amanani aphana kula equation. Masithi sine-expression, u-x simnyuse ngo-y. Loo nto ithetha uba u-x uzaziphinda-phinda kangaphi. Ngesingesi kuthiwa yi-power okanye yi-exponent. Yona isixelela uba inani lizaziphinda-phinda kangaphi. Xa u-z elingana no-5, u-y elingana no-2, sizoba no-5 kwi-power ka-2. Impendulo yethu ngu-25. Ngoku, u-x xa engu-negative 2, u-y engu-3. Sino-negative 2 kwi-power ka-3. Loo nto ithetha uba sizomphinda-phinda u-2 ngom-negative 2 nomnye u-negative 2. Impendulo yethu izawuphela ingu-negative 8. Singenza nezingathi zinzinyana. Singathatha i-square root sika-x sidibanise u-y. Kulo mpendulo sithabathe u-x. Xa sithatha i-square root, sithi sifuna elaa nani inolibeka kwi-power ka-2. Heze sifumane elaa nani lilapho ngaphakathi kwe-square root. Masithi u-x ulingana no-1, u-y ulingana no-8. Xa sibona u-x, sizawubeka u-1, xa sibona u-y, sizawubeka u-8. Ngoku, sifuna i-square root sika-9, impendulo yaloo nto ngu-3. Lowo, kuye sizawuthabatha u-1. Kubalulekile uba niyiqonde le nto sisandoyenza. Ndiyacela eze niphinde niyibukele le video. Enkosini.